Tundu kama njua huyo wangu nyoma kutu sininje na kibiriti
Asawe
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Koba sijilegez nikubepe mgongoni
yeah.
Kita ndani nikoles kwa mune